solo na ndimie solo maloba yango otomoko ayebite mokolo eshida kozonga atango ngata mokolo kaka ye moko atikala kobombela ngai nakosuka wapi
Thank you. Asana Koya, Mabu Kache Papi Wongo, Papi Musheni, Hey!